Mr. Nice, Mr. Nice. Kutoka Grandpa Records, Shaliwa Kibira. Mambo mazuri huwa haitaki haraka.
Seek you.